igenekerezo rya 20 myandagaro no mwaka icegera cya mbere cy'umukuru w'inama henguza amateka nyakuba wa Denise Ndadaye ari kumwe n'umukenguza amateka yatowe mu ntara ya Mwaro yarifadikanije n'abene gihugu bo mwiyanza zone na komine Rusaka muri iyo ntara nyene mu bikorwa byo gusibura barabara ku mutumba wa Mahonda rihuza intara ya Bujumbura n'intara ya Mwaro mwijambo yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa Nyakubahwa Denise Ndadaye yabahamagariye kwijukira gukorera hamwe mu mashira hamwe no kugira ubumwe n'urukundo. Yabasabye kandi kubandanya bafatanye mu nda, kubungabungira hamwe amahoro n'umutekano no gukundisha ibikorwa urwaruka rw'abanyeshure ruri mu buruhuko.
Turavuga amahoro nivyo, turavuga ubutungane ariko muribuka ko mu minsi iheze twari ngaha muri komine Rusaka igihe twahura n'umuhuza w'abarundi. Twarabonye ko hari ibibazo byinshi bijanye n'amatongo n'ibindi bibazo. Rero bya bibazo ibyo bibazo byose rero bigenda birakemugwa buke. Cane cane kwijukira kujya mu mashirahamwe. Iyo mugiye mu mashirahamwe azana ubumwe, amashirahamwe azana urukundo. Yaba ya makoperative sangwe, yaba yandi makoperative, turaze nka mu Rusaka ko mwijukiye amakoperative kandi turaze ko muri kukive. Nabyo nyine twagomba tubibashimire. Tubabwira ineza yo kujya hamwe. Ineza yo kujya hamwe ni urukundo mu bantu. Iyo abantu bafatikanije ibikorwa, nta mwanya wo kwinubana, nta mwanya wo kwankana usanga uhari. Nibyo kurengera. Kugira mwubake komine, mwubake intara, nuko haba urukundo hagati yanyu. Mugakundana, mukarengera ya migambwe batandukanya. Mukarengera bwa bwoko batandukanya. Kugira ngo mwubake komine, mukorere ibikorwa rusangi, ibikorwa by'iterambere mubikorere hamwe. Mutanguye kwinubana, umwe akavuga ati je ndi mu bwoko wundi, ndi mu bwoko je wundi mu mugambi uyu. Nta bikorwa by'iterambere uzosanga iyo komine iri inyuma. Iterambere rero ntawe ryosiga, iterambere turajana, iterambere murajana. Iyo abantu bashize hamwe bagakora ibikorwa rusangi hamwe, bakajya mu mashyira hamwe, murumva umutekano uba mwiza cyane. Amahoro ararama. Ujya yikumira nawe nyene muramuzana, mugerageza kumuza ati mbega none ko abandi bavuga amahoro, abandi bakavuga umutekano, ubutungane, none wewe wikumira uvuga iki? Ubu uri kuvuga iki wewe ko uwikumira? Ingo tuje hamwe mukamuhamagara rero akaja hamwe n'abandi kugira ya mahoro wa mutekano mubironderere hamwe.
Inyuma y'ibyo bikorwa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama henguza amateka yaragendeye umurimyi umworozi wa kijyambere wo ku mutumba wa Rucunda arimo ibiraya n'ingano akongera korora inka, impene, ingurube n'intama.